gacanqaadka ii dhiib
gacanqaadka ii dhiib la yiraahdo masha Allah
Garab taga chogo, galat e ba
jeclayo gacan qadka.